Gegensatz zu Feed.
Why? For the who, for the why?
Because never has an 8-year-old done this. Or they don't usually do this. Aber forstu ayo kwenza le nto le. Yazi, but normal people ba forstu ayo kwenza le nto. When you just volunteer. Watu kuzala ukuzelula. Hey, what? Ukuzelula.
Kanani, engazalanga.
Zala. Uyabona ukuthi uma ngithela leya nto leya iyasuka ezandleni.
Ya.
Ya. So uyabona mayinamathela ezandleni, yes. Kam, kumele ingabi manzi kakhulu, uyabona. Mayemani isticker. Mayisoloko isticker, just a little bit. My stick, just a little bit, khona la. Uma uyenza, it's gonna pick up the ones ezandleni zakho. Mina ngangifundiswa ukhokho wami.
Khokho?
Ya, uKhumalo. Umama kamagogo. Nambona njengalo wase Orange Farm?
Ya.
Ya, ngathi umama kaTutuzile.
Umama. Ya.
And then uTutuzile umama kamama.
Yebo.
Yebo, khokho wakho. Uy. Hey, that's okay. Okay, enough of this video thing now. Sure. Wenzani qala, tshela abantu wenzani.
Huh?
Wenzani, what are you doing?
Jumbo.
So uzolipheka?
Usually, angiyipheki. Okay. Pheka abantu abalipheka.
Alright.
Into engiyenzayo uxova nje.
Wola, salute. Excellent. Salute.
Hey man,
emoyeni phela, emoyeni.
Tabelele.
Ayo.